baza bazanye n'akamanyo gahoriki akavunguka kumusaraba nyakuri Yesu Kristo yabambiweko ndumva nimba hari umuntu wambira avuka imaternity bishacu burundi yavukiye ngaha yavukiye ngaha umuntu wambira atanguye kujya kwishyura yize ngaha
umuntu wambira atanguye kujya kwishyura
yize ngaha
Hey everyone, this is me, Angelo. Welcome to my new vlog. I apologize for the delay. Today, I want to show you the first parish erected by white missionaries in Burundi. Stay with me.
A few moments later.
Woohoo! Tugiano witwi muyaga, kuraburusengero gwa mbere gwabayeho. Urusengero gwa mbere gwatangwa kuba mu Burundi kwa Katolika. Kumana natwe.
Meze neza izina ni buto yangero turano bitwi muyaga mu ntara ya Cankuzo twaje kumenya byinshi kwiga byinshi by'akahize kaho hambere yego arashaka kutwidondora akatubwira byinshi cyane
yego murakoze cyane je nitwa nitungaje Marie Fiane byo nkora ngaha kame ndumumesha mana mesha mana kuvuga umuntu ayunganira abasaserdoti mu bikorwa bya paruwasi bikorwa byo kumesha inuziza aba ari ku paruwasi mvuka ngaha nyene ngahanye navukiye ngaha ndahamazike kininiya ndetse n'ubutumwa ngaha nyine ndaburangura yego murakoze cyane ama ibijyanye na kahise ki paruwase canke kahise ko ngaha iyi paruwase mubona ni paruwase ya mbere yubatswe mu cyacu cy'u Burundi ya mbere yubatse mu cyacu cy'u Burundi niyo ya paruwase ya mbere yatanguye kuboneka mu cyacu cy'u Burundi iyi paruwase rero yubatswe n'abamisionari abamisionari nibo bayubatse nibo banayitanguje nkuko mubizi mukase kekereza kazi ku Burundi murazi ko bamaze kuzabashikira mu rumonge ariko ntivyakunda barabagira nabi ko batatahura igikorwa kwa kibazanye ariko bacha barondira kwinjira mu seruko kugira ngo kamembe ashobe kumenyesha umuntu za Yesu Kristo mu Burundi binje mu seruko rero bacha bashikira ahantu ita imisugi muri komere cy'Ndajuru uvuye ngaho ibirometero byinshi ni hantu ya 2025 na 30 ibirometero uri kuragenda nawo nyine uciye mu nzira ya hafi aho rero imisugi amisinane kugira berekane ko bahashitse ikimenyetso bahashiga ikimenyetso imisugi bahashinze umusaraba umusaraba ko umuntu yemera aca wutahura hakiri kare baca basinga umushinga umusaraba ikimenyetso cy'uko aho i Burundi bashika inkuzi za Yesu Kristo umusaraba bawushinze tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu mire Wilson Nanseti bashinga umusaraba bamaze kushinga ama mbwa barahabaye gatoyi barahabaye gatoyi bahabaye gushika mu 12 bahimbaza Noweli Noweli ihembaza gutaka 2025 z'uko 12 aho miri miusanana na seti niho bari bakiri mu kuhaba nta sengero bahubatse cyane bari bahashinye cyane gose mugaba hamaze ico kiringo kumvo zibiri bavuga ati ko twabonye mu rumonge batugiriye nabi bakatugira nabi reka tube turabaye ngaha mu kurinda ko turaba akarere ko ngaha mu rundi gene kameze bavuga ati tukabona nabashatse kuza kutugirira nabi yatwisubiye muri Tanzania kuko Tanzania yari yamaze kubamenyera bamaze kumenyesha inkuru muri Tanzania kugira bace bisubira muri Tanzania bijabukire kuko aho imisugi ni kuri frontiere Tanzania n'u Burundi ujabukanye nta n'umwongo ujabuka ufata usimba gusa wigira n'umwonga mutoyi uca wigira nibikwiye mvuba habi mwanya muniniya kandi imvu ya kabiri ni ukugira ngo barabe mu Burundi batangure kumenyera mu Burundi aho bobandanya kugira bashobore kumenya inkunzi ya Yesu Kristo babandanye igikorwa cyabazanye barahabaye rero maze kuhaba nta sengero bahubatse kuko nta bantu benshi bari bahari nta bantu benshi bahaba bari kubaka isengero yishore kubamwe ibikoko cyangwa iki urumva ko kubaha isengero ritaza gusengerwa abantu ibyari byoroshye cyane rero abamisionari barahabaye bahabaye barate baravuga ati reka twongere ahantu mu Burundi tushaka kubaka isengero hari abantu baca baza mwaka karere barashika babaza umutwari yatwara ngaha yitwa Muzazi nkuko mbona mubyumva mutwari twari Muzazi yatwara kano karere baca ati tubwereka ahantu rero tushaka
yari mu Burundi Muzazi yari mu Burundi
yari umutwari twara mwaka karere mu Burundi
abamisionari barabazungu
hama umutwari amaze kumubaza wewe aca yumvira ati bano bantu kwe nkabemerera barashobora ati nkabankira bangirabi nkabemerera naho naho nyine barashura kunkura acabereka iyo rugure mu musozi mu bibuye ahantu habi ati nibagende bahabe habananire bazokuyumura bagende kuko yavuga ati nkaba haheza hano heza baca bahaguma bahashinga imizi amaze kwabereka rugure mu musozi baca barahashima ati baranamushimye ati waduhaye hano heza ahubwo kurusha baca barahaba rero barahaba niho batangura processes y'ukubaka isengero rero babaye mu musozi baca bayubaka ngaha aba missionari harimo abapatiri akaba n'abafurera sinzi ko mutahure abafurera hakabamo n'abakristo barayike baje kumenya n'iza Yesu Kristo abafurera babiri baruhukiye ngaha abafurera babiri nakana gatoyi kuko abo ba missionari babazungu bari bafite harimo umukenyezi n'umupapa wubakanye bari bari kwa kana katarishye umwaka barashobora kwitaba imana bashinguwe ngaha nyene rero isengero rero mubona iyi yashinzwe itariki 2023 z'ukwetsi kwa gatanu mire wisa nonantwit niyo yashinzwe
niyo sengero ya mbere
mu Burundi niyo yiyi
Rero none ngana bintu bavashe barasubiramwo barongereza cyanke byagumye kunyene
ibintu bongereje urabona aya mabati ubwa mbere hariko amategura ibintu bya inkero aya mabati n'isima gusa
y'isima
gusa y'indani amfeturaje amatafari aya matafari mubona uri ko araba mengo na matafari agezweho y'iki gihe mugacyo gihe bari baje bafite ubuhinga ubuhinga bwo shobora ku bazi gufisatira amatafari agezweho kuno bari baje bafite ubwo buhinga ko nsa bari bayifise yo kufisatira amatafari agezweho nkuko kuva ico gihe rero murabona kumeze uretse gusa ayo mabati n'isima n'izi nzugi z'ivyuma ibindi byose sinari bayubatse uko nyene iyo nico niyo ati ba paruwasi ya mbere bubatse amisionari mu Burundi baciye baja gutanguza na paruwasi mugera mugare baje bava ngaha ama rero murabona ko yubatse sinzi ko tuko kwinjira indani
yego Abyo bise nkuko munavyumva yako atubwira ibintu byinshi kugira twinjire ndane nawo turabe uko byari bimeze.
Rero urabona ahindani ngene imeze isengero ana kwa isengero yibatse neza ariko murabona ibi biti ibizi nkigi zishinze inkingi z'ibiti ibi n'ibiti ukumva ico gihe ibiti nzo byagumye ko gushikana ku isaha ibiti rero zava ahantu kure zamva mu kibira cha budega ahantu kuri fonte z'anzi Burundi kure cyane kugira bishike ngaha byagenda gute no kuvuga bagiciye kuri umutumba bagiciye kuri umutumba umutware wo ngaho yacabwira abo abatwara akiremeke mutware bakaca bakiremeka bashikana kuri umutumba bagishitse kuri umutumba baca bakidepozaho bakidebojejeho umundi mutware wo kuko umutumba cyangwa ati iremeke kore kino gigiti bakaca basubira bakiremeka bakayitwara kuri umutumba gushika bishike ngaha
babaze bariyemeke ivyo biti baruhuka
baragira oba nibiremeka baruhuka barakiremeka eka mudufate turi ku mutumba ngaha wo muyaga ariko tupa wo muyaga baragitwara bageze kundi mutumba bahanura ubibe bagacha badepoza aho ku mutumba aba ku mutumba n'ubumba ngo ngaho nyine bagishitse n'abacha bagitora cyagitwara kundi mutumba mutumba ku mutumba biragenda gushika bishike ngaha kabino biti mubona ntibiri mu kuzimo bibiti burya bihagaze ngaha nyene heje
none ko gikomeye ari buhinga bundi bwagize
nta buhinga bundi bakoresheje kugira ngo ntibije mu kuzimu bibore babiteretse ku mabuye ngaha nyene
iki kimaze imyaka niyindi kiri ngaha
ikinyazi naka 2025 bigidahindura kandi biti murabona hejuru byose n'ibitarenje nta misumari irimwo sinzi ko mubibona neza par exemple ngaha murabona ibi oya simigozi afete baratobora igiti bakacaba basongoza ikindi bakacaba bacumi kubitamwo bagakomeramwo bakacaba bakomeramwo bicaye ifatana uko nyene rero isengero kuva ico gihe niho nyemasinare bubatse ico gihe nizo ne yashitse mu Burundi mire gusa nane seti aho imisugi rero bashinze umusaraba barawushinga bamaze kuwushinga rero bamaze kuva baza kuba ino aho imisugi asigaye ari mu ishyamba ibiti birakura ishyamba rirakura haba mu ishyamba bamaze kuba mu ishyamba rero hakaza baraturira imiriro nyakanga haza haraka icyagiye gutangaza nuko ibiti byasha bibisi bigatokombera n'ishamba rigasha ariko umusaraba kwa wikomereye uhagaze tarakimwe abamaze kuri abarundi batangura kuza babona ati igiti byose ni maji baza bakivungagura ko bahamara kutuntu babwihamurako niho babona ati umusaraba kumbura abantu bari kubashaka kugira nabi baca bakura bawuzana ngaha nabwiye ko icyo gihe bawushinga hari mire wisa nonanseti mugo uyu musaraba bawuzanye ngaha mu isengero 1966 navuye imyaka yose igwa yaheze wikomereye ubuturirwa mugani ntushe gahoma wihagarari eko anaho urabona ko haruki umuntu aho ntaruki ngaha uyu n'umusaseridoti yatwaye paruwasi imyaka 40 niwe dukesha isengero niwe dukesha bino byose biri ngaha afite yadukoreye byinshi hama ariko arasozera ijambo ryiwe niho bavuga ati turavya dukoreye byo byiza ruhuke ngaha uyu musaseridoti yatwaye paruwasi imyaka 40 avuka mu Faransa yaje azananye yaje mu nyuma 1903 niho yashika ngaha rero niwe dukesha bino byose mubona byubatse ngaha ahandi hato hanze murabona izi nyubakwa ngaha hajya hepfo iri iryo shuri iyo primaire ngaho iyo ni primaire ya mbere yose mu hacu Burundi umuntu wa mbere atanguye kujya ku ishuri yize ngaha yize ngaha mini nef sanseti n'agashuri ka mbere katanguye kubakwa ngaho kubaka no musatsi tuta nabwi uwashinguwe ngaho yitwa Patrice Jean Marie Lepore uwo niwe yagatanguje ho gashure hama murabona zino nzu uko ari nzu zisa n'izibereye ututuzu ubu uno tuzu twakiramwe ngenzi nk'umuntu aje gusenga ashaka kurara ngaha ututuzu nitwa cha araramo ariko ututuzu ubwa mbere cyo twakura izi nzu yari maternité maternité nimba hari umuntu wa mbere yavukiye maternité mu cyacu Burundi yavukiye ngaha
urumva rero je nibaza yuko ibintu byose origine y'u Burundi nibaza ko nyinshi twoyiharura mu
cyacu ego
origine yacu y'u Burundi
umuntu wa mbere yavukiye maternité yavukiye ngaha ene maternité ya mbere cyacu Burundi afite umuganga yabanga kajya kazu gashaje kareje hijya umuganga niho yavurira umuganga avye bibarukira ngaha niyo yo maternité ya mbere hamba izo nzu ziri ngaho zari nzu z'ababikira bera b'abazungu babamwo mugubuzi zibamwo ababikira bene Maria murabona hajya hariho lise Muyaga lise yitiriwe hati mu Ruhuna lise Monsieur Ronaldo Muyaga hajya hepfo n'ishure riri niho abana biga na direction ihiri ariko ino rugo niho abanyeshuri barara ubwa mbere bwari ubushure
busanzwe
abamisionari begeranyiza mutwige migira batwigishe barondere de vocation hama bacha barabandanya ubu uri kaba ari lise ishura kwigamwa abanyeshuri benshi cyane afite niko histoire yo ngaha imeze ariko murumva ko badukoreye ibintu bikomeye cyane kandi n'ubutu turabikenguruka cyane no kuvuga byose dufise urabona ko ari source yabo bazungu nibo babidukoreye
ndabashimiye cyane rwose mwene wacu nababariye bantu bane bavyeyi no basaba yuko nkoza mu kiga byinshi mu ntara ya Cankuzo mbere ni intara nyinshi habereyemo ibintu byinshi naho tutarahashika hamwe mugabo intara ya Cankuzo murumva hoho niho hantu hatangwe kuba ishure rya mbere batangwe kwigamwo niho hantu hatangwe kubamwo urusengero rwa mbere maternité kugira bivuze
si byo gusa nongeye ko burya ibombo rya mbere ajya amazi ya rusengo rya mbere ajya tunywa rusengo ya mbere yatanguye kubakwa yubatswe ngaha hajya hepfo ari ahe rusengo ya mbere yatanguye
kuba iracyariye cyangwa twukenda tukayira
batanye oya iriho irasanzwe ni hari ya hepfo mu mwonga rusengo ya mbere niyo yatanguye niho rero ubona iyo ruguru hari kindi kirimba sanctuaire umuntu ashaka gusengeraho ni kindi kibazo cyo gusengeramwo kandi cyiza cyane bwishi baraza bagasengeraho ni kibazo cyiza twashaka kujayo nkabereka kana ahantu heza cyane
yego